Molo, wamkelekile kwisifundo se-functions. Ngokuqala kwami ukufunda ngazo i-functions ndandibhide kanyana. Okokuqala ndandingayazi kakuhle kahle uba i-function yintoni. Okwesibini ndandizibuza uba sizenzela ntoni izinto, zisinceda njani. Ke noko ndinethemba uba kwesi sifundo sanamhlanje sizothi sifumane ulwazi olubanzi ngee-functions kwaye siqonde noba i-function ingaluncedo njani kuthi. Masithi ke esiqaleni bantu endibathandayo ngengqikelelo ye-function. I-function yinto onoyinika ingeniso. Le nto le ebizwa ngesiNgesi okanye ngesilungu i-input. I-function ungayinika izingeniso ezininzi. Kodwa ke thina siza kusebenzisa ibenye qha, sizoyibiza ngo-x apha lo x esimbonayo apha. Masijongeni le function yethu ke ngoku. Masithi sinebhokisi le. Sizoyibiza ngo f. Ke apha kule bhokisi singafaka into njengalo x. Into ke eza kuphuma kule bhokisi yethu kule function yethu ngu f ka x ngesilungu u f of x. Njengoba siyazi ke lonto leyo ngoku sizawuzama ukuchaza lento engaphakathi kwibhokisi le. Masithi ke i-function ibingu f of x is equal to u x onyuswe ngesibini plus 1. Ke incazelo yethu ke le ibhokisi yethu le. Uba ke mna bendizothi u f ka 2 ngubani besizothini. Ke lo f ka 2 esisandukumbhala phansi uthethe uthini? Uthethe basithatha u 2 simfake ebhokisini apha. Sifuna ukwazi ke thina uba kuzophuma ntoni njengoba sifake u 2 ebhokisini yethu kwi-function yethu. Ke ngaphakathi kwibhokisi yethu le, ingeniso yethu uthu lo siza kumenza u x squared plus 1. Loo nto isinika u 5. Kuba kule ndawo ka x sifaka uthu. U 2 squared ngu 4 plus 1 ngu 5. Phefumla wethu, phefumla qala wena nto yakuthi. Ingaba mhlambi uyabhideka kancinci apha, ndiyayazi nyani le nto ivayo. Kodwa ke ungabi naxhala kuba sizobona into ba i-function ingaba into enoncedo apha kuthi ingabi into eyi-equation qha. Masithi ke sijonge ngenye indlela. Sizothi apha ke sichaze enye i-function. Sizothi ke u-f ka x ngu-x onyuswe ngesibini odityaniswe no-1 xa u-x elinani elingekho mqakathi okanye i-even number ngesilungu. Futhi ngu x onyuswe ngesibini minus 1 xa u x elinani elimqakathi okanye i-odd number ngesilungu. Uyayibona ke into ba le sisandukuyibhala ayifani ngqo nale besibhale ngasekhohlo apha. Kuba le ngasekhohlo yi-equation qha o x o plus i-equation qha iniki mdla kakhulu. Le ngasekunene ke iyasibonisa ke ukuba imveliso yethu ixhomekeke kwinto yokuba u x ulinani elinjani na. Uba ke besino f ka 2 bekuzovela ntoni. Andithi ke uthu linani elingekho mqakathi ke sizosebenzisa laa nto ebesibhale ngentla u x onyuswe ngesibini odityaniswe no 1. Loo nto izosinika u 5 kuba uthu onyuswe ngesibini uzosinika u 4 plus 1 ngu 5. Apha ke sino f ka 3. U 3 andithi linani elimnqakathi i-odd number ke sizosebenzisa u x onyuswe ngesibini minus 1. Loo nto izosinika u 8 kuba u 3 onyuswe ngesibini ngu 9 minus 1 ngu 8. Andithi u 3 njengoba simfake kule ndawo ka x kwi bracket sizomfaka kwindawo ka x kule function. Nantso ke enye indlela esingayijonga ngayo into ye-functions. Xa ingekaqondeki inzulu apha kuwe ungabi naxhala, ungakhathazeki, sisezoqhuba nemizekelo emininzi. Ayilulanga kakhulu ekuqaleni le nto ye-functions. Mna into endifunayo yinto yokuba wena uqonde nje ingqikelelo ye-functions. Ubone ke futhi uba ii-functions zingazisebenzisa xa kutheni. Sizokwenza ke imizekelo emininzi sisebenzise lo mthetho we-functions ngendlela ezininzi. Mhlambi ke masithi sine function ebizwa ngelikama lika cell. U cell. Masithi u cell uyi function ka yena. U cell ke phofu ngumntu ne. Ke mhlambi ke masithi ba ingeniso yethu apha kuba besizonika usell ukutya futhi kezi ngesilungu ukutya bekuzophuma ntoni ke usell kafudi yintoni ke xa umnika ukutya usell uzovelisa ntoni masithi ke mhlambi uba usell lo ongumntu ebezovelisa imifanekiso imifanekiso mhlambi ezinezifundo ze-maths ke usell apha naye uyi-function usell ufaka ukutya apha kuye mhlambi ufaka izinto ezininzi apha kuye ukutya nekompyutha usell ke lo xa umnika ukutya nekompyutha uzovelisa i-videos imifanekiso ze-maths usell ke apha yi-function masisebenzise wena ke apha you apha ndithi wena ngu-you ngesilungu sisebenzisa wena uba ke besizokunika imifanekiso okanye izifundo ze-maths wena ubuzovelisa mhlambi masithi uba thina besiza kunika imifanekiso ze-maths wena ubuzokhupha OA, OO80, no-90, no-100% kwii-test zakho ze-maths test zakho ke masibuyeleni ku-cell lo yima masuseni ii-computers apha masithi u-cell udinga ukutya qha ke thina uba besizomnika ukutya uba besizofaka u-cell ukutya apha ku-cell ebezovelisa i-maths videos zena ii-videos ze-maths thina ke uba besizofaka ii-videos ze-maths imifanekiso ze-maths enezifundo ze-maths apha kuwe ubuzovelisa i-A's kwii-test zakho ze-maths masithi ke sicinge nomnye umzekelo ke apha wena ka-cell ka-food okanye ukutya yintoni ewe ke mhlawumbi ikhangele ukuba ngathi ayikho le nto esiyenzayo apha kodwa no izosinceda ngokude sifike apha sifuna uyofika khona ke masiqale ngokucinga uba u-cell ka-food okanye u-cell of food ngubani andithi loo nto sesiyibonile apha phezulu uba u-cell ka-food zii-maths videos imifanekiso ze-maths ke le nto le kuyalandela uba le nto esibhale apha ezantsi izoba ngu-u ka-maths videos u of maths videos futhi siyayazi into yoba xa sifaka i-maths videos i-videos ze-maths apha kuwe le function ebizwa ngo-u izovelisa ii-A's kwii-test zakho ze-maths ke u-u of maths videos izosinika ii-A's kwii-maths test zakho ke loo nto izosinika ii-A's kwii-test zakho ze-maths ke u-u ka-cell ka-food uzovelisa ii-A's kwii-test zakho ze-maths ke ngoku njengoba besithi uba besizonika ukutya ku-cell ebezosinika ii-test ii-videos ze-maths uba ke besizofaka ityhefu i-poison ngesilungu ityhefu kule ndawo ka-food uba ke samnika i-poison u-cell inoba ke bekuzophuma into eyahlukene kakhulu ne-maths ne-A's kwii-maths test zakho ke uba besizomnika besizofaka i-poison ku-cell sathi samnika ityhefu inoba bekuzophuma ukufa okanye mhlawumbi bezogula kodwa uyayibona le nto endithethayo intoba into ezovela ixhomekeke kwingeniso yethu nentoba u-cell ungumntu onjani i-function yethu yi-function enjani andithi ke ngoku seyibucaca kancinci intoba i-functions zingaluncedo kuthi ngendlela ezingaphandle kwii-equations qha ke masithi uba sibe sine-function enikelwa ngu-f of x engu-x plus 2 futhi besinenye i-function ibisithi g of x okanye u-g ka-x ngu masithi mhlawumbi masithi x onyuswe ngesibini minus 1. Ke mna ndikunika uG ka F ka 3. Ngubani ke uG ka F ka 3? Okokuqala sizozama ukufumana uba F ka 3 ngubani. Ke u 3 simfaka kule ndawo ka X kuyo yonke into kule function. Ke u F ka 3 ke ngu 3 plus 2 kuba u 3 simbeka kule ndawo ka X londo andithi ngu 5. Ke u G of X ka u G of F ka 3 uyafana no G of 5. Kuba sisandukubona ke ngokuba apha ngenhla kuba u F ka 3 ngu 5. Ke u G of 5 ngubani? Ke ngoku sithatha lo 5 simfake kule ndawo ka X kule function ka G kuyo yonke ndawo kule function ka G apha kukho u X sizofaka u 5 londo sizosinika u 24 kuba u 5 squared ngu 25 minus 1 ngu 24. Ke u G of F ka 3 ngu 24. Ke themba ke soyiva kancinci ntoba i-functions zihamba ngantoni. Kodwa ke uba ungekayibambi ncam ke le nto ungabi naxhala. Kuba ayilulanga eqaleni le nto. Futhi na kwizifundo ezilandelayo sizokwenza imizekelo emininzi. Sibe kwazi ukubona uba sisebenza njani ngazo i-functions futhi zingaluncedo njani kuthi. Ndiza kubona khona.